twere hari cyo twifuza kandi kitegezwa kuja mu ngiro ibya decentralisation twifuza ko komine ibari yo umushinge w'iterambere cyane sha amakomine azo bafise ibibazo tubona ko biboneka neza tubahe ubundi buryo kuko turiko turabushobozi bw'amakomine amwamwe twasanze bafise uburyo bukenya cyane udashobora gutuma n'umushahara w'abakozi ukwira hari amakomine kugeza uno munsi ugiye kuraba bakuru imitumba atacho babaho nivyo babemereye usanga udashobora kubaha n'ibihumbi bitanu ku kwezi shumbira umuntu akoresha umuntu ukwezi kugahera bikamunanira kwa muhana n'ibihumbi bitanu kubera iki ubushobozi buke niyo bavuga tuti reka rero tubiri tuvurana ubupfu dushyira hamwe inguvu kugira turiho kugira dutunganiza beneke kuko nta munyagihugu nyagupfa nta nanyagukira kwa ari amakomine usanga afise uburyo bukwiye n'amakomine vraiment ntabeshe usanga uburyo bafise buteye isoni nacyo gituma twari twaniyumviriye ko hari ibwirizwa rero rya transfert de competence n'amakompetence ni gutashikana uburyo mu makomine twariyumviriye kumwe twobigenza dusanga nta bundi bushobozi twobaha tutabanje kugira ibwirizwa rigenga fonction publique communale byo nabyo ni turiko turayitegura kugira muri komine umukozi wese ahari kuko turiko turaraba tuvuga tuti komine twayihaye autonomy itunganye iby'igihugu byose muri iyo komine mugo dusanga nta bubasha twayihaye uko nibyumvikana ko nk'ujejwe amagara y'abantu adatanga raporo kwa Musitanteri none Musitanteri atafise situation y'amagara y'abantu muri komini iwe untumva ko ari akahatsi amashuri komine irubaka ihejeje kubaka biba bihetse nta raporo wasubira kumuha n'uyu murongo w'ishuri acazana na kumushikiranganji ordonnance de nomination dushaka ko ibintu byose bikorerwa muri komine byose bikontororwa na Musitanteri tumuha inguvu mugabo dufise Musitanteri naho nyene abyumva atari Musitanteri w'umujagazi nkabo tumaze iminsi dushira ku ruhande ibi ndabivuga uko kuko jewe mvuga nti nk'Umusitanteri yubahutse akajya amabati yarungikiwe n'umukuru w'igihugu kigega ca komine coco kigeze he kuri form propre yegeranije azi ko umukuru w'igihugu afise amaso hirya no hino baguma bamucungira akubaka akayajya cyangwa ukoza bumva ngo yagiye kubakisha iyengero ryiye ry'amavuta aho mukiyaya shahariya mu rumonge murabizi twebe ne bera ba Musitanteri rero ntituzokorana kuri ibihe ntituzokorana kwari n'impinyanyuro turiko turakora muri bwirizwa rigenga amakomine azo zizotuma hazi turonka ba Musitanteri bafise icyo baje kumarira abanyagihugu hamwe umushumushu mubaza ati abanyagihugu twagushize imbere ubarongore ubajanye adashoboye kwishyura ati ndabajanye hana avemo gufata responsabilite turonke abantu rodovable tubaza ati benegihugu bawe n'ibihumbi ijana ibihumbi amajana abiri ko ubayoboye uri umuyobozi wabo ubajanye he bagiye gushikahe udashoboye kwishyura icyo kibazo ntazorinda no kuva Musitanteri ariko dushaka ko abakozi benshi baje gukora mu makomine ko niwe harwuze bagire encadrement y'igihugu mu kurima mu korora n'ibindi byose bijyanye n'imibereho ya misi yose ibujumbura tuvane ko ministeri usanga none ko ufise abantu biyumvira politike ya ministeri kungene byo inyanyu abiyumvira agira ama reflexion ntibategezwa kuba mirongo cyangwa amajana dukeneye abajya muri execution kuri tere hariya muri komine cyo gituma ariko twirukanga kuri iryo bwirizwa tugire fonction publique communale abakozi baje gukora kuri tere Musitanteri bose abakontorora ababona atangira raporo ibitagenda neza bikosoka